Molweni, ngusive lo. Namhlanje sizokwenza i-word problem ezithetha ngeminyaka yabantu. Emva kweminyaka emine, u-Ali uzophinda-phinda iminyaka yakhe namhlanje kathathu. U-Ali unangaphi namhlanje? Masithi u-X ulingana neminyaka ka-Ali namhlanje. Kule minyaka mine, Ali uzobe neminyaka elingana no-X dibanisa u-4. Kule minyaka mine izayo uzobe phinda-phinde iminyaka yakhe namhlanje kathathu. Kuba simazi ba kule minyaka izayo uzoba ephinda-phinde iminyaka yakhe namhlanje kathathu. Loo nto ithetha uba u-X dibanisa u-4 uzawulingana no-3X. Ngoku kuzofuneka thina sizamele ufumana u-X yedwa. Singathabatha amacala u-X, siphele sishiyeka no-2X ulingana no-4. Sohlule u-4 ngo-2, siphele sishiyeka no-X ulingana no-2. Loo nto ithetha uba u-Ali namhlanje uneminyaka emibini. Masenzeni umzekelo olandelayo. Masithi uNazareth ushiya u-Ermana ngeminyaka emine kule minyaka mibini idlulileyo. UNazareth ebephinda-phinde iminyaka ka-Ermana kayi-5. Unangaphi uNazareth? Utsho umbuzo wethu. SinoNaz no-Ermana. Sijonge iminyaka yabo namhlanje nakule minyaka mibini idlulileyo. Masizobeni itafile esinoyibona kuyo yonke le nto sithetha ngayo. Ningalibali uba sijonge unamhlanje nale minyaka mibini idlulileyo. UNaz ulingana no-X namhlanje. U-Ermana ungaphantsi kukaNaz ngeminyaka emine. Loo nto ithetha uba yena ulingana no-X, thabatha ufo. Kule minyaka mibini idlulileyo uNaz ebena-X minus 2 iminyaka. U-Ermana naye ebengaphantsi ngeminyaka mibini. Loo nto ithetha uba u-Erma beno-X thabatha u-4 thabatha u-2. Loo nto ithetha uba uyena beno-X thabatha u-6. UNaz kule minyaka mibini idlulileyo ebelingana neminyaka ka-Erma uyiphinda-phinde kayi-5. Loo nto ithetha uba uNaz iminyaka yakhe ibilingana no-5 phinda-phinda u-X thabatha u-2 obiyelweyo. SinoX uthabathe u-2 olingana no-5X uthabathe u-30. Sino-4X ulingana no-30 thabatha u-2. U-4X ulingana no-28, loo nto ithetha uba u-X ulingana no-7. Loo nto ithetha uba uNaz una-7, u-Erma una-3. Kule minyaka ibini idlulileyo, uNaz ebena-5, u-Erma ebena-1. Nantso ke sigqibile ke ngoku. Enkosini.